omusajja noyimira kunotunulira abakazi baabalala banna mukanseego byate yeemiyudde luno myulo owuwo oli mukukungiriza mukanseego byayakoze atya yeemiyudde luno yenna yenna bwamyusa ati ate namyuse byangeri eno ebyo bikwatako abakazi baabalala otunulira bakitunuulira owuwo olaba oba amyuse